Usarambe wakasembera madziro. Usatambira ku eyuweyuwe. Hano ichiro wakuti pangu pangu. Yungudu yungudu.
Sandipe Marin, Dine Yangundiribo. Let's dance in the moonlight.